pegawa sasa. Samitiasia na minguya na yenyamia. Apima titi yaku, oma titi yato na mewampatia. Eni asidase walunkwa ya famano.
Call me to make one.